Ala. Ngemini engcwele kundawo ngendawo abantu benkosi bahlanganisene ngomoya kabawo umoya kaThixo besenza inkonzo bevuya kunene hymn 265. Page 11. Ndiyamthanda umprofeti uHezekile. Asisondeza kwimfefe zomdali ngosikhumbuza Atokohlakeleyo kuquke kukohlakaleni kwakha kwenzileyo. Azenze okufanelekileyo nokulungileyo yena. Iyakulondoloza umphefumulo wakhe ebomini. Ngiyaphila kuDaniel. Xa sithi kuyinkosi uThixo wethu kukwizibele nezixolelo. Athi kuyinkosi uThixo wethu kukwizibele nezixolelo. Kuyinkosi uThixo wethu kukwizibele nezixolelo. Noba bekunjani na izolo. Noba ibinjani na iveki yayizolo. Noba namhlanje uvuke feeling whichever way. Yazi into kuDaniel namhlanje yasikhumbuza okokuba kuye inkosi yethu there's always izibele nezixolelo. Nokuba thina sigade sivukele ngakuyo. Thina singaliphulaphuli ilizwi likaYehova loThixo wethu. Noba thina singade singahambi ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu. Kodwa kuyo inkosi uThixo wethu kukwizibele nezixolelo. Ndiyamthanda uYohane. Xa sithi xa sikubona isitshoyo uba sinasono thina siyazikhohlisa. Izithi yona inyaniso ingabikho kuthi. Ndikholwe xa sithi xa sikubona sizivuma izono zethu. Nyanisekile yena. Athi uThixo ulungile kananjalo. Ukuze sixolele izono zethu. Asihlambulule kuko konke okungalungileyo. Bathandwa isibhalo esingcwele siyasiyala. Kwindawo ngendawo kokuba masivume sixele izono zethu ezininzi. Kwanokukhohlakala kwethu. Nangokuba thina ngesingahanani sizifihle. Ebusweni boThixo onamandla onke. Sizifihle ebusweni bobawo wethu wasezulwini. Ngoko thina masibe nako ukuzixela. Sizixela ngenhliziyo elulamileyo. Ngenhliziyo ethobekileyo. Ngenhliziyo elinayo. Kwanenhliziyo evayo. Ukuze sibe nokuzuzwa. Ukuxolelwa kwazo ezo zono ngabo ububele bakhe netarhu lakhe elingenambaliso. Ngako oko ndiyanithandaza ndiniyala nonke ninandikhoyo apho kokuba manindipheleke nindipheleke ngentliziyo engcwengileyo nelizwi elilulamileyo siye sonke esihlalweni sofefe lwasezulwini nesithi emva kwam. Amandla onke onofefe oluphezu konke. si posisil, zala shegan, nende la zako, jenge kusha, es la shiglay, si kritil, ubulandela, amakinga, nenga nuko, zenchizyo zetu, sonil, ngabuyo, imiteto yako, engwen, siyegil, ezondo, esinge, sizenzi, asazenza, senza, ezondo, esinge, singazenzi, akukhona ukuphila, kuthi, kodwa, wena Nkosi, uze wenze, ngetaho kuthi baphosisi abanhliziyo zelosisi banyamezele Thixo abo baxela iziphoso zabo philisa abo baguqukayo njengokuthembisa kwakho okushunyayelweyo ebantweni uKristu Yesu Nkosi yethu uze uthi mawo olufefe luphezu konke usiphe ngenxa yakhe okokuba sithi emveni kwakaloku nje sihlala inhlamba ebhedeshekileyo nelungileyo nebungcathu kuze kudunyiswe igama lakho. Nkosi siyakuthandaza. Khulula abantu bakho eziphosweni zabo. Size sithi ngabe ububele bakho bukhulu. Sisindiswe ezintanjeni zezo zono sizenzileyo. Esizenze ngenxa yobuthathaka bethu. Uze wenze okuba wasezulwini ngenxa yakho Yesu Kristu Nkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo. Nkosi mawusivule imilomo. Thixo mawukhawuleze ukusisindisa.
Nkosi mawukhawuleze ukusisindisa.
Umshanje, umshawe shumi. Elestoba enyangeni. Umshawe 19 indumiso saifumana ku page 179. Indumiso ngu 91. Umshanamshanje. Umshawe shumi elestoba. Indumiso ngu 91. Seifumane ku page 179. Dumisane uYehova. Sawufike emakhaya sikhangele indumiso ufunda sawucela kumbana namhlanje singayifunda becaweni le ndumiso endaweni yokuyifunda sihamele ihlale phansi sithabathe isifundo sethu sokuqala isifundo sethu sokuqala
Masisifumane isifundo sethu sokuqala kule ncwadi yokumkani bokuqala isahluko leshumi lesithoba siyakuqala ufunda kwivesi yokuqala siye kuma kwivesi yeshumi elinesihlanu iphepha ezantsi ngamakhulu mathathu anamashumi asibhozo isifundo sethu sokuqala siyakusifumana kuncwadi yokumkani bokuqala chapter 19 sizawuqala ufunda kuvesi 1 siye kuma kuvesi 15 iphepha ezantsi ngu-380 amazwi afundeka ngolu hlobo isihloko ndaba sale ndawo sithi u-Eliya eHorebe uAhabi wamxelela uIzebhele konke abakwenzayo uEliya nokubabulala kwakhe abaprofeti bonke ngekrele uIzebhele wathuma mthunywa kuEliya esithi mabenje nje othixo kum baqokele ukwenje nje ukuba andithangamayela ngelixa ngomso ndiwenze umphefumlo wakho ube njengomphefumlo omnye kubo wabona wesuka wahambela ukusindisa umphefumlo wakhe waya eBesheba eya kwaYuda wayishiya khona indodana yakwakhe wahamba intlango uhambo lwemini enye waya wahlala phantsi konwele wazicelela ukuba afe wathi kwanele ngoku Yehova uthabathe umphefumlo wam ngokuba ndingalungile ngaphezu kobawo wanqenqa ke wozela walala phantsi konwele kwabonakala khona isithunywa sezulu simshukumisa sathi kuye vuka udle wakhangela nanko kukho ngasentlokweni yakhe iqebengwane losiweyo nesonka neselwa namanzi wadla ke wasela wabuya walala sabuya isithunywa sikaYehova kwesibini samshukumisa sathi vuka udle ngokuba uhambo lukhulu kuwe. Wavuka ke, wadla, wasela, wahamba ngamandla ukudla imini ezimashumi mane nobusuku obunashumi mane. Wada wafika entabeni kaThixo eHorebe. Waya emqolombeni walala khona. Nalo ilizwi likaYehova lifika kuye wathi kuye, uyintoni na apha Eliya? Wathi yena, ndenziwa likhwele ngenxa kaYehova. UThixo mikhosi, ngoba bawushiyile umnqophiso wakho onyana bakaIsrayeli, izibingelelo zakho bazigungqula, abaprofeti bakho bababulala ngekrele, ndasala ndedwa, bafuna umphefumlo wam ke ukuba bawukhuphe. Wathi, phuma ume entabeni phambi kwaYehova. Nanko uYehova edlula nomoya omkhulu namandla, uzikrazula indaba, uziqhekeza ingxondo rha phambi kwaYehova. Engekho uYehova emoyeni lowo. Emveni komoya kwakho inyikima, akabakho uYehova enyikimeni. Emveni kwenyikima kwabakho umlilo, akabakho uYehova emlilweni. Emveni komlilo kwabakho ulwandle lokuphephezela ukuhle. Kwathi akuva uEliya, wabugqubuthela ubuso bakhe ngengubo enkulu, waphuma wema esangweni lomqoloba. Nanko kufika kuye ilizwi lisithi, uyintoni na apha Eliya? Wathi, ndenziwa likhwele ngenxa kaYehova uThixo mikhosi, ngokuba bawushiyile umnqophiso wakho onyana bakaIsrayeli, izibingelelo zakho baz... wamuke ukuba bawukhuphe. Wathi uYehova kuye, hamba ubuye ngendlela yakho, uye entlango yaseDamasko, uye uthambise uHazayeli abe ngukumkani kuma-Aramu. Lilizwi lenkosi eli. Inkosi mayilisikelele kuye kube kuzuko nodumo ngoku nangonaphakade. Amen.
Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba uYehova. sifundo sethu sesibini sibaliwe ku Testament entsha ku Evangeli ngokubalwa nguLuka chapter ngu 8 sithathe seku verse 26 sokuma ku verse 39 sifundo sethu sesibini masisifumana ku Testament entsha ku Evangeli ngokubalwa nguLuka Sahluko, sisahluko sesibhozo, chapter 8. Sithathele ukufunda ku verse 26. Ndiyonqena ukuthi iphephe zantsi ngoba siphathanga Bible ezifanayo. Kodwa isihloko sithi obephethwe zidemon zaseGadara.
Is it
Ndiyakholwa kuThixo uyise onamandla onke. Sibonise ingcebo yakho. Ose sendesa abaphathi bethu. Bathe sabafunde sebakho ngobulungisa. Ose sendesa abantu bakho. Ngexesha lesifo esibhubhisayo Thixo namandla onke wathi ngengqumbo yakho wathuma isibetho wasithuma ebantwini bakho emhlango ngexesha yokuba bengeva bangavuma usisi noAaron wabuya wathi wena Thixo ngexesha likaDavid ukumkani wabhubhisa amawaka angamashumi asixhenxe ngesifo kodwa wena Thixo wabasindisa noko abanye wabasindisa wena Thixo ngobubele bakho yiba nencaba ke kuthi thina yiba nencaba ke kuthi thina bona balusizi ababethoyo kaloku ngesifo esikhulu isifo esibangukufa HIV and AIDS. Your brother who's HIV positive is still your brother. Your sister who's HIV positive is still your sister. Your mother, your father who's HIV positive is still your father, your mother. Your neighbor, your colleague who's HIV positive is still your neighbor, is still your colleague. I pen a little bit away. You discriminate over abantu who are HIV positive, especially in abantu abangasazi status sabo. Zuthi ke njengoba wavumayo Thixo kudala ukuba kuhlawulwe usinqanda isithunywa sakho ukuba siyeke ukubulala. Sithi ke vuma nakaloku nje ususe kuthi esi sietho nesi sifo esinzima ngayo uYesu Kristu Nkosi yethu.
Oh,
intercession ku page 21. Tandaza wethu wesibini ku page 21. Thixo ngumdali woxolo. Nomthandi wenkolisano. Wabuthi ubomi bethu obungunaphakade. Bubekho Thixo ngokwazi wena. Wena Thixo nkonzo ilukhululeko kayo. Zusulwane. Zusulwane. Zusulwane thina sithaka zakho ezilulamileyo. Zusulwane thina sithaka zakho ezilulamileyo. Kuko konke ukulwa kwentshaba zethu. Esinye Thixo siyazazi. Esinye Thixo sizazi. Esinye Thixo sizangenyawo. Esinye Thixo sizingenyawo. Kodwa Thixo sithi zusulwane. Zusulwane thina sithaka zakho ezilulamileyo. Sise sithi thina siqinisile. Ekuthembela ngoba wena Thixo uyawusilwela. Ze thina sihlale singoyiki. Singoyiki. Amandla abo bantu sukuba beyimpi kuthi. Singoyiki ngenxa yamandla kaYesu Kristu, Nkosi yethu. Tandazo wethu olandelayo ku page 23. Thixo mdali nomlondolozi wabo bonke abantu. Siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yenhlobo zonke zabantu. Ukuba ubazise. Ubazise indlela zakho zonke. Nophiliso lwakho olulondolozekayo. Uzulwazise kuzo zonke inhlanga. Sithi ngokululamileyo sithanda zirhamente engcwele ekulo lonke ilizwe ukuba ihlale ngethamsanqa izikhokelwe phathwe ngumoya wakho olungileyo bade bonke abazibiza ngokuba bangamaKristu bonke abazibiza ngokuba bangamaKristu ze bakhokelelwe endleleni yenyaliso babambe inkolo kahliziyo bebambisele ngoxolo behleli ngokulungileyo sithi kugqibela sibabhekisele ebubeleni bakho wena Yise wabo bonke abo babandezelwe ngendawo ezithile emiphefumlweni nasemizinjeni nasekuhlaleni akho ngoba bonwabise Thixo ubasize Thixo uzubancede ekusweleni kwabo uzubaphathe Thixo uzubaphe Thixo unyamezelo ekuthwaleni kwabo ubunzima uzubanike Thixo nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke iimbandezelo zabo siyacela oku ngenxa yakhe uYesu Kristu.
Oh,
Our second last prayer of intercession, yiku page 24, nzawuceli rhamente landele emva kwam. Thixo namandla onke. Yiso wazo zonke izibele. Thina sithaka zakho ezingafanelekileyo. Siyakubulela ngokululamileyo nangentliziyo ngenxa yokulunga kwakho nobubele bakho kuthi nakubo bonke abantu. Siyakudumisa ngenxa yokuba usidalile wasilondoloza nangenxa yawonke amathamsanqa obubomi. Kodwa eyona nto iphezu kwazo zonke luthando lwakho olungenambaliso ekukhululweni kwelizwe yinkosi uYesu Kristu. Siyakudumisa ngenxa yamathuba okuzuzwa kofefo nangenxa yethemba lobungcwalisa. Siyakuthandaza ukuba usinike uluvo olufanelekileyo ngenxa yazo zonke izibele zakho. Zizintliziyo zethu zibe nokubulela singazenzisi, silubonakalise udumo lwakho. Kungabi ngemilomo yodwa, kube nangokuhlala kwethu ngako ukuzinikela enkonzweni yakho nangako ukuhamba ebusweni bakho ngobungcwele nangokulunga yonke imihla yethu. Ngaye uYesu Kristu inkosi yethu esithi makubekho kuye nakuwe nakumoya oyingcwele zonke indumiso nobungcwalisa kude kube nginaphakade. Sawufumana kupage 25. Thixo namandla onke othengeli xesha wasiphufefe elokokuba sithi ngantliziyonye sibuthandaze ngabanye, othe kanjalo wathembisa, othe kanjalo wathembisa okokuba wena wawuthi kwakuhlangana ababini nokuba bathathwe egameni lakho ubaphi izinto abazicelayo. Othe wena wathembisa okokuba wothi kwakuhlangana ababini nokuba bathathwe egameni lakho ubaphe izinto abazicelayo. Thixo nantsi irhamente yaseArthur Wellington, bangaphezu kwesibini nesithathu Thixo. Yenza ke Thixo njengoba uthembisile okuba bawuhlangana nokuba babini bathathwe egameni lakho, wena Thixo uyabapha izinto abazicelayo. Athi ke Thixo lerhamente yaseArthur Wellington, bapha Thixo izinto abazicelayo, bapha Thixo njengokuthembisa kwakho izinto abazicelayo. Abanye Thixo bacela uxolo emitshatweni, abanye Thixo bacela ipeace emisebenzini, abanye Thixo have applied for promotions kuze ungena kule nkonzo Thixo, ngoba wena wathembisa ngoba bawuhlangana ababini noba bathathwe egameni lakho. They are more than 2 and 3. Baphe ke Thixo, baphe Thixo, baphe, 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 baphe into abazicelayo. Yenza kaloku Nkosi njengokunqwena nokuthandaza kwethu thina zicaka zakho njengoba kusifanele. Zusiphe kweli lizwe okokuba siyazi inyaniso yakho, uzusiphekweni zakubakho siphindibene kubomi bomu naphakade
yeah.